Dimpe katama kiti kusuo kiti manjam kama machama nchimi ni mima kiti titangure hey daddy tola yemtia.